Schon? Mulibwanji kumpoto kwa daa, matandalawuli kumpoto kwa mama. Mulibwanji nupakati, mulibwanji kumawa, mulibwanji kumakumwela. Tusindile uli madogela tani moselio. Muvi wabwela walakisanu pa 25 June 2021. Muvi wa chiwiri unaunguza zimene boma la tonse la chita. Muvi wa chisa ubwela kudzalangiza kudzapereka upangiri ndi uphungu kuti tonse government boma la tonse lingachite bwanji lingachite chiyani kuti chaka ichicho cha chiwiri achiyambachi chikhale choyembekezereka bwino cha chisomo komanso choti chithandiza kuti Amalawi asakhumudwe. Komabe ngakhale zili zotero kuti abwe kudzapereka upangiri wotero monga muvi wa chilungamo tibwerabe ndi chilungamo chodzakupatsani. Koma tisanafika potero tipereke ma zowulutsa zale zidziwitso. Tidayankhula zoti Amalawi onse amene ali mu South Africa akuyenera kukhala ndi database kumene mayina awo adziwike alembedwe ndi adzidziwika kuti alipo angati. Izi timayankhula chifukwa choti ku South Africa kuno Amalawi ambiri alipa mapepala akukomana ndi ziphinjo zosiyanasiyana. Ndiye sitingayembekeze kuti boma lidzichita chilichonse chifukwa ife ngati anthu tidziyamba tokha. Ndiye ife tiyenera kuyamba tokha. Mumuvi kumene kubwerawo tidzabweretsa nambala imene ikhale ngati hotline kumene Amalawi onse adzitumizako mavuto awo, adzilembetsa mayina awo, adzifotokoza zimene akomana nazo kuti nambala imeneyi anthu olandirawo adzitha kumayipereka kandi ku embase kandi kuboma kuti tili ndi vuto lakuti lakuti. Chitsanzo, dzulo laliwisiri basi ya muno lama imene inatenga Malawi inagwidwa pa Bedbridge ku Zimbabwe kuhakaniza kuti sangalowe mu Zimbabwe pakapokha atakhala ndi stampa yodindidwa chidindo chovomereza ndi a embase kuti basi yaloledwa kuti ipite ku Malawi. Ndidayimbiridwa foni ine, ndidayitenga foni yankuwapatsa akuluakulu akuboma amene ena aiwo sanayankhe monga ndiwonaona nkhani zakunja sanayankhe sayankha kwambira kale. Koma anduna ena kuti ntchito sizi akhudza bambo kamba anati ndi wanakaniyo ndi setsa ndipo adachitapo kanthu anduna ulu zamau bambo gospel kadzako anayankha kuti iwo ayesetsa kuti alungizane ndi a Communities of Foreign Affairs kuti athandize ndipo kumapiro kwake ndinadzamva kuti basi ija inadzalonedwa kuti ilowe muzimbabwe izi zimene tikufuna tifotokoze kuti dziko lingaende bwino patakhala kulumikizana pakati pa anthu ndi boma lawo dziko lingaende bwino ngati aboma atakhalanso ndi khutu lomamva kuti kodi dziko likuyenda bwanji kukuchitika chiyani nkumachita action pompo nkhani ya basi ikanakhala kuti panalibe kulumikizana pakati pa anthu ndi akuluakulu akuboma sikanadutsa izi zitipatse phunziro lonena kuti nkofunika boma silidzayenda lokha popanda anthu ndipo anthu sadzayenda okha popanda boma kupanda kulumikizana koma ndimafuna ndipemphe unduna wa Foreign Affairs chiyambire ntchito yanu simunakhalepo tsiku lina mukukhudzidwa ndi nkhani zokhudza mayiko akunja munayenera kuti mudziyankha mafoni mudzitchera kuti fwa inu yanu ntchito ya owangana nkhani zakunja zikhudza mayiko a dziko lapansi amene amalawi aliko ndiye mukuyenera kukhala munthu otchera khutu mukuyenera kukhala munthu omva yankha foni mwena okhala munthu okhala pa line nthawi zonse osatipoti mwakhala pa mpando pamenepo simungamveza dziko ndiye udundo ngati zili choncho unduna umene akuchotseni paikepo ena amene adzikhala ndi khutu lokumva chifukwa silingatenga nkhani ya Foreign Affairs kuyipiritsa Minister of Energy a energy yasiye zawo adzipanga za Foreign Affairs pamenepo tikulephera ntchito tikuwaphinja nayo ena chabwino unduna wa za information wolusa mawu ayenera kulandira kuti ayupereke koma ngati pali direct means oti yankhule ndi anduna audindo unduna umene akhalepo amve mukuchititsa manyazi boma ziko mkwambiri ndiye hotline imene ipezeka mu sabata ya mawa tikhala ndi line yoti amalawi onse tidziimba kumeneko tidzilembetsa mayina athu kumeneko ndiye tikhazikise komiti yoti yang'ane kutikuti tidziyendetse bwanji ntchito imeneyi pali mabungu ena malawi association ambirimbiri mu South Africa koma tikhazikitse yaikulu imene yoti iyoyo idzitiyankhulira kuboma idzitiyankhulira kuboma la South Africa kapenaso boma la malawi ndi maboma ena ngati la zimbabwe limene ukhudzidwa kana la mozambique kumene amalawi akukhudzidwa ndiye bungu limeneli likhazikitsidwa dziko la South Africa tipereka nambala sabata ya mawa panopa tikufuna tikayilembetse kuti khale ndithu hotline ikupezani timafuna tipenge chidziwitso chimenecho tidakamba zoti mivi yathu yalero ikukamba zona kuti boma latonse lichite chiyani mchaka chake chachiwichi kuti abwezeretso chikhulupiriro mmitima mwa amalawi atani ife amumva chilungamo kwathu mafuna ndiyankhule mumvetsa malawi kwathu ndi kuthandiza amene ali mmipando achite zoyenerera amene ali mbomawo achite zabwino amene ali pa mpando wina uliwonse achite zoyenerera ntchito yathu ndimeneyo ena mukukhala woti mukukhala ngati mukuopsezedwa ndi mumva chonga kuopsezedwa koti tikamachita izi kukhala ngati ntchito zanu tikuzipanikiza kuti tufuna muchotsedwe pa ntchito ayi pa dziko lapansi kunabadwa opereka matope kunabadwa ombanjerwa kunabadwa akalipenta kunabadwa amaofesi aliyense ndi ake tchito ife yathu ndino imene mulungu anatipanga anatipatsa ndipo tikamata anatipatsa chifukwa sitilayambe lero tikuchokera kutali ena a inu amene mukudziwa mbiri idali mayenga imene koma inali yolemba osati yokhala pa video pa audio iya timalemba ndikumaposita ma Facebook mu ndiye dziko likusintha tachoka tabwera tsopano ku audio nkusintha choko mayenga kuja kukhala mumva chonga sindikudzora mbuya akadidalitsa mawa tikhala chani koma ntchito yathu sikudana ndi anthu kusokoneza maganizo anthu kuwasokonezera anthu ntchito zawo kapena thumba lawa ndalama kapena mwayi wawo iya ife kwathu nkukuwunikirani kuti ntchito yanu mugwira muyigwire bwino zimene muchita muzichite bwino inoyo ngati tebulo kumene anthu timagawana nzeru pachifukwa chinu mufuna ndithokoze mitu ya midzwanya ya mitu ya chiro ya muva chilungamo ndikathe kuyankhula chonchi inu akuluakulu amivi mumayiphika sonkhani komanda ujo wati bwanji ayi apa walakwitsa ayi apa yanganati iyayi apa kuchepetsa apa kanachulukitsa ndikuthokozeni chifukwa nzeru nkupangwa nzeru sapanga munthu mmodzi ndipo ine kuyima pano kumayankhula mayankhulo ya muva chilungama siutuwa nzeru ndine koma zikuthandiza kuti tsopano ena adzuke apa ena adzuke apa ndiye tidzikomana kumati kodi zwankhula zabwino iye akanakonza chonchi ndikuthokozeni famu kumandikonza kuti ndiziyankhula moyenelera mofunikiramo umenewo ndiye mphamvu ya umuvi wachilungamo ndikuyambikeni akuluakulu onse ako akumuvi amene mumapeka comment muvi ukatuluka kuusa kuufafanthula kuyang'ana kuti watuluka bwanji umene iye sunatuluke bwino iye unakatitati kukanatere mukutipangisa kuti mawa tidzakhale bwino tidzachite zoyenelera ndikuyambikeni tikuyamba mivi athu lero limote muvi oyamba pokhala mboma kwa boma la tonse bambo chagwera ndi achilimo kuti akhale mboma sinali ntchito ya munthu mmodzi sinali ntchito ya chipani chimodzi idali ntchito ya amalawi ambiri adakhudzidwa ndimafuna ndiululelero kuti makamaka amene ali ku diaspora tikati diaspora dziko lonse lapansi kupatula m'malawi adagwira ntchito yaikulu chifukwa ive amayenga tidapempha onse amagulu onse kuti mumapereka chithandizo ku malawi kwa abale anu mudzigwiritsa ntchito ndalama imeneyo kuwawuza malawi kuti pokavota ulendo uno mukavote mwanzeru ngati simungavota mwanzeru sitidzikuthandizani sikukhala ndalama ya mukulu sikukhala ndalama western union chifukwa tifuna kuti izi zoyipa zikuchitika kuboma ilo zichoke potero tichotse boma pa 2019 amalawi anavota sanavotere chipani chimene chinalipo anavota chipani cha juwani mkifuwa kumachitika tipex ndiye polowa boma ili ngakhale timapita m'makoti m'matani tipex anabwera chifukwa padali ena amene anawina kale ndiye kubwera nkhani za mkotizi kupita m'misewu kuja kunali kukhumudwa kwa amalawi cholinga chinali choti tichotse zoyipa pachifukwa ichi boma la tonse limene lowayi lisamayi wale kuti lili pampando pachifukwa cha m'malawi na aliyense ku diaspora ngakhale mkati mwa dzikoli pachifukwa icho osachita chiganizo mongofuna anthu awiri atatu chitani ziganizo zoti zikomere ochulukawo kuchitira kuti kutha kwa masiku zaka zitayi zinayi zikubwera fapa mukuyamba cha number 4 cha number 2 tsopano kutsala zitatu pomabwera zaka zitatu zikubwera zikuti tsopano tikupita ku chisankho amalawi amene aja adzakhalenso ndi chilimbikitso adzakhale ndi chiyembekezo adzakhale ndi chilakolako choti apiteso akavote zimenezo zimafati makutikuuzeni koma izinso zomwe achita chaka ichicho munasiya amalawi okhapo inu mkwima okhakhala ngati kuti bomalo munalowamo nokha kudali mphamvu zanu osati za amalawizi musintha pamenepo pamene mukulowa mchaka chachiwirichi muvi wachiwiri.